ke manje ikhala ngempela ke manje ngifuna nibabize bonke nizobabeka la nibatshele ningibizela uMamkhize ningibizela uSomizi ningibizela uWendimbathi nibatshele ukuthi nami senginayo singadala bona labelo bezositsakela labezoshutha ngezinto zezimali ezinkulu nami ke senginayo igushi ngesizwe ngabo akuyona igushi le akusiyo igushi le kunjani makunje akusiyo igushi le akusiyo nibabize-ke futhi nalaba ababhala amapheji ababhala abantu abagqoka amafeki batshele kusefikile kumathembi goke yangempela ozothi uyayiphikisa le uzothi wakwayibonakho efana nalo khala ngempela-ke manje sadlali-ke nje ney'ngane sayigqoka nje into enganalo igama sagqoka nje into ebhedlayo-ke manje abona-ke nje manje ngiyanifundisa ukuthi ugqoka nje uwumuntu ugqoka kanjani khala ngebhujile manje futhi kusasa uma engithanda ngingabuka nje binawo nophaqa wenuthona
Ladies, you're here to take photo of both of you.